So, naona kwenye nini tunaona kufanya hivi. Tunaona hajagawa like this. And then anashika tu hivi. Na hizi pande. Na sasa sikuna hii ya katikati. Acha wakena na ya katikati. Just do this. In your side. Definitely hii ya katikati itakuwa automatic. So like this. Okay.